Kenya game Luanda ngamano kelino yudu mwandu yurubuni Bimna kami ponde jaera chengna yuagini yuak mane ye yuinja Nathi yombita mami ya usule pakaringa manyo era duawea Aonge gari macho pombita jope soma ya nyatiga uma Oye ichengna thonera mokalo dokta manyo gunge Mane kadiango tamana nyumirebe Okinya yuagi kanga moi kitoka ringi matoto mogen Roko sama nyitipondo imbo kadimo thurigi jomo iki Bosoka ya bombo nonego karato anadonga menyo jei Oketana manyo iye chirni mayo kademti yonge nyako koriane Sama wawoto Donguto mado mora modi Nyi wadha pogi na ilavo moko Yodhu modo njona ikoma nyola ni simba ine miketho era moyeri Iwe nyambita tidwa romane trokoso sandu sopodi dhinya thiga chien Omiya yegi nyegi jone lera mongi norela kebele Voga gijo salunde moko mori oera gijo kubera Daero richikoro Ogwa nilere makelo waj Ikwelo buta sama wawoto Donguto mado mora modi Nyi wadha pogi na ilavo moko Yodhu modo njona ikoma nyola ni simba ine miketho era moyeri Iwe nyambita tidwa romane trokoso sandu sopodi dhinya thiga chien Omiya yegi nyegi jone lera mongi norela kebele Uvoga gijo salunde moko mori oera gijo kubera Daero richikoro Twang banjo jandhi wa siboru thumu chemba maienga Nyambita yuora muinja wero karo loso poti marienga Nyathika leno madendo nyinge simejo rido sikato nega Tolewe mijika nyodho wendo nato dongere mba maguecho Nyathika leno madendo nyinge simejo rido sikato nega Tolewe mijika nyodho wendo nato dongere mba maguecho Yandhi wawe ya weri embasna Yandhi wawe ya weri embasna Embasna Hura Manyola ni simba ine miketho era Ni simba ine miketho era moyeri Gari yonge macho pombita Manyigo Kwa kumadonyo naiko manyola ni simba ine miketho era